izibongo zenyosi umakodana kamkhathini wakwaJiyane. Khabisa nyathi sabana ngomhlubulo isiguqe sadle esinye isiguqa ngoba kadle sikamzilikazi baboze nkomo yakwamashobana. Phindela khona baboze nkomo yakwamashobana.